Rudy Kater. Anoma Goema. Jack Kadere. Elise Odada. Inyamuroni. Mosika Sukura
Mago be love. Mago be love. Mago be love. Mago be love. Yoga nyarangato. Mago be love. Yoga nyarangato.
Mano kawuono wakolo kendo walando ayanga ne jothumbe duto manie Kenya ka Migori kod alwora mane. Wanyisi ma serious ni African Master Studio ogolo offer. African Master ngowa? Master Studio bedo sponsor kod Eduardo, obedo sponsored kod Erico Wood Ayego kod Eduardo Pignis. To offer ni obedo chakre from tarik 21st January up to 29th February. Na jothumbe duto warwaki kendo free wendo wanyiso duto te ni chakre sanie kuponi dhi kao ikao thum achiel irekod wer achiel wanyisi ni ibro mia achiel free obedo offer sponsored by Rico Wood
Ayudo nyaradak roni nyaradak mae nyaradak yudo nyar pap weye yudo nyar pap weye yudo nyar pap Charoni nyaradak yudo nyarba yudo nyarba yudo nyarmer yudo nyarber Charoni nyaradak Charoni nyaradak katanka ku Charoni nyaradak Charoni nyaradak.